nyakubahwa murongoye limite ishirahamwe rya Limited banyakubahwa bamambre ba komite executive muri ngaha bo muri FFB banyakubahwa bakozi ba Limited banyakubahwa bamesha makuru tugira amahoro n'iterambere ry'umupira w'amaguru mu Burundi na cyane cyane mu bigeme. Nkuko mubibonye duheje gushyira umukono ku masezerano hagati y'ishyirahamwe Limited n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ku bijyanye n'iryo shyirahamwe rya Limited rigiye gufata mu mugongo ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abigeme bo mu cyicaro cya mbere. Ni ukuvuga yuko ari intambwe ikomeye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru riteye rifashanije na Limited. Nagomba nishime bivuye ku mutima ishyirahamwe Limited ukuntu ryiyumviriye gufasha icyo gisata. Twese turazi yuko twahora dukunda kuvuga ati mbe abigeme bobo ni gute, ariko ubu ku masezerano duheje kugiranira turazi yuko hazoba akarusho kanini ku bijyanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu ruhande rw'abigeme. Amasezerano rero tugize na imyaka itatu, hanyuma iyo myaka itatu iheze tuzoraba yuko dushobora kuzobandanya cyangwa tukongereza bivanye n'ivyo tuzaba twakoze, kuko urumva aha twese ari Limited irakeneye akarusho yobona kwikuye muri football feminine. Aho naho ni ikintu cya visibility no vuga iwacu natwe ni kubigeme tuvuga tuti nivo yabo y'umupira w'amaguru ishobore kuduga turavye intambwe bari bagezeko. Rero muri make ni kugira ngo umupira w'abakobwa umupira w'amaguru ushobore kuduga ushike ku rundi rugero turavye aho bari bageze uno munsi. Rero mwiryo mwayo masezerano tugize n'amasezerano y'imiliyoni 135 ku mwaka, izo miliyoni rero 135 zo ku mwaka zizogabugwa mu mice itandukanye. Aho no kuvuga nkuzoba abaye wa mbere agashimwe kari yongereye ubu bazoronka miliyoni 2, uwa kabiri aronke 5, uwa gatatu aronke 3, uwa kane aronke 2.5. Murazi yuko atariko vyahora bimeze. Hanyuma aho nyene bazoca bakoresha abo bigeme umwambaro ufise icapa cya Limited kugira ngo ya visibility namye mvuga ya Limited bose babone yuko ari Limited ifashe mu mugongo icicaro cya mbere cy'abigeme. Championnat rero y'abigeme mwico gihizoba yitwa Limited Women's League, kuko urumva Limited niwe ayifashe mu ntoki. Kwivyo by'ubushimwe nyene hariho ubushimwe butegekanije nka kujya twamwe tugira ku bahungu nimba ari ekipe y'umwaka, nimba ari umunyegori mwiza, umusatirizi mwiza, naho nyene bizoduga ku buryo bashika ku miliyoni umwe muri abo bose navuze mu makategori atandukanye. Ikindi nacyo novuga nari nakivuze n'ubwa mbere novuga nti nukwerekana ivyo Limited iri kwirakora nabivuze cyane cyane mu mpira w'amaguru mu bigeme. Nivyo murazi ko bahora badufasha no mu ntamba, ariko bavuze bati ni vyiza yuko twebwe natwe kujya kwa Burarudi yafashe Primus League mu bahungu, natwe rero nka Limited reka dufate premier division yabigeme mu bintu binyamukuru rero no vuga birimo ayo masezerano no vuga ko ari ibi naye handi nagoma nsubire shimire ishira hamwe limited yoyo ataco rikora ataco ridakora kugira ngo umupira w'amaguru muri rusangi ugo mutera imbere naho mu ncamake nakomba mvuge nongerera abashimire kandi shimira namwe babonyesha makuru kuko nimwe muzodufasha gusamiriza iyi nkuru nziza ya masezerano tugiraniye nimwe bwa hanini mufati ya mbere nabatari babizi babimenyereho ko limited hariho intambwe ikomeye yagize bari kumwe nishira mu mpira w'amaguru mu Burundi kubijanye n'umupira w'abigeme nkabanda bashimye rero urakoze.